atagira ubukuru nyabwo atagira iteka ntiyaje n'itekane atagira ubukuru nyabwo ntaboneka amajambere.
Presidence parking ingendo za buri munsi presidence ni rompo y'ibibazo by'abarundi inzira ya presidence itandukanye ni ya gwanzu saho kurangutsa na ibibazo byacu presidence prison presidence si parke yo gukira imanza abagabo mutavuga rumwe inkuru itari nziza kuri jyewe si inkuru kuko umutote agira ubwenge uruhisha amaguru gutwara no gusara uzosare neza gutwara no kwiruka si kumupira gusa wirukange kutungane wirukanze ubukene niwirukanze abo bagabo ubona mutavuga rumwe ibiremereye abarundi n'ubutungane n'ubukene munda ntakiriyo nka sekeye ya Guillaume muri universite bakware kuronka kazi ntiyatari ubuzima bwabo buragoye nk'intambu z'amakirikiri nimba wizera wizere imana ntuyifyinishe n'amasengesho feki nk'umushyatsi w'amamenshi ntuzo dufuka amaso n'ukwirirwa amasengero kuko imbanyi y'urwango niyo byara amahoro mufumufana ibyiyumviro byiza bibaho ko kubaho n'ibyiyumviro byapfuye bitabaho ntuzobe nka ba bandi baduhendesha fashanyo baduha imiji giti buke badukura amenyo ukunde kandi wubahe ibwirizwa shingiro ujyandike mu mutima niwizere impapuro ufate impuzu zera wambike abapatriote butuye mu mpimba kubera ibyumviro bya politike
amaguru masha tugiye gutegura itegeko ryo kugirira ikigongwe hari abafungiwe politike hari abafungiwe ibindi byaha kugira ngo abo bene wacu nabo bave mu mbuto baze badufashe kubaka Burundi bushasha.
Pastor, umunsi mukuru w'abakozi si gitari kimwe kuri bo mushahara duze ni wo munsi wa kamwemwe ntuzokubaka amastade nk'uwiteguriye coupe du monde atamahinguro dufise n'urushinge ruva hanze nta gihugu na kimwe ku isi gikenye ibyumviro by'abagitwara nibyo biba bikenye
baketa zotanga ikori Nuwisha tangi kuri
politike yacu bizi yashe nkuri ko aratamba rege Burundi uracya gukunda pore sana kadege indagara nisoma nkuri kandi ziba mu mazi nawe kolera ikaze cyane ariko ni iki nsazi amasaha 23 zo kwiyumvira Burundi ariko isaha imwe uyumvire wewe ucyuri ni madadaya yari umutware wewe urumuki nimba yarabaye incungu wewe ubuziki ubutungane si konvoyere shoferi nubi ntwaro ukuri ni kunyegezwe nk'umunsi w'umuhero uzotubuza ku uga ntuzo tubuza guhema uzo tubuza kubivuga ntuzo tubuza kubibona sindi fali kandi sindi icon ndi andege y'i Burundi batazira falcon imwe yariwe mu gufyina nka comedy za kigingi dufise Tanganyika ariko tukabura amazi Burundi na OBR ni nk'imbeba n'akayabu n'umutunzi yarahombye umutayi nka kotebu ntitukigira mariage kubera kubura inkwano kurongo ihumbi nitombora nk'ukina casino hasta
itunga rya leta ntirisesa
amafaranga nazo bure nk'ikata za frisere ntazo kine cash cash mu mifuko y'abatware igihugu kirateye stone na namashe centrale uzo twubakira iyindi uzo budufashije Burundi burarembye zo butware buke buke nko kurihisha deni watije nyoko bukwe uzo tamikwa impanuro ntuzo tamikwa ijambo ntitumva amasoro mu Burundi si kwa rambo uzo tinyama cyakubiri nk'inka na maraso na macyakubiri mu Burundi na sansa ari ngeso umenye ko intwaro zotse zakoze byiza na bibi uzo kwigana kiza ubonye amafuti muna mashinga amateka dukeneye abaserukizi bugwaruka ibimuga abana n'abakenyezi nuzo kwiyumvira ikizo kunguka ku Burundi wiyumvira icyo Burundi buzo kunguka kuri wewe nuzo gwanya imyerekano kuko hari iki kubwira zo mugika wi Burundi kimujene ntikebura nuzo takaza umwanyu zo umwami wisaha uzobere revolutionnaire politicien ni parara wibuke baba mama bagusasi ibitenge kugira ngo urengane bashonje bibungenze ikimoko n'umuvumo kuba mama tubyaye kudandariza ibarabara n'ugufi bw'umutahe ugutwi gukomeye ni kwigera kurariza arawumviza abafakazi n'abana bo mu ibarabara nk'umwe abapolisi baheruka gukera rest in peace nacyo turi inyuma karibu mu gihugu cya destage y'amatara ariko kitagira konje y'amaraso aseseka Burundi babuhinduye umugwa wa satani badatinya amaraso umuvukiye mu ibusheri pastor
Burundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose gutura ubikunda gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya gufungira abantu ubusa intwaro y'urundi bushasha
dashoboye kongera ku ikintu kuvyo Burundi bufise n'uzugabanye ku ikintu na kimwe kuvyo wasanze Burundi bufise
papa Nzeyimana papa Burundi wumvise impanuro uzozigendereko pastor la victoria siempre.